South Africa yonke enhla nasezansi la kufinyelela khona umculo wesintu umasikandi. Bafowethu lo okhulumayo usabelo ongavilakazi ozalwa kwaButhelezi owaziwa ngeIkhaladi la emculweni mfana nje usemncane. Usho ukuthi nje bafowethu ngila namhlanje ngizochaza nge-album yami ephume kulona usho ukuthi nje emculweni ngingene ngo-2017 but in 2018, Festive season, oh, we young Angoma, a music video,
Festive season, lama festive season, akwati mali zetu, lama festive season, lama festive season, akwati mali zetu, lama festive season,
efezeka umntanami oyingoma nje efi yafike yaba mnandi kakhulu isarekhodwa e-studio ngicabanga ukuthi abantu nababona njengamanje lapho
ifeza yena udlale hotel leta lapha umntanami.
Ubuhlobo obuhle ekhuluma ngentombi laphana ngoba ngifuna semakhaya futhi yena ngiyimthathe into asemakhaya mhlawumbe singasehol bese kuphuma into emnandi. Bafowethu la kumasikandi kunama-challenges amaningi, kubalulekile ukuthi umuntu umefika efike nesitayela sakhe ngoba baningi abaculo bamasikandi njengamanje. So umculo wami uyangena lokushina umculo omnandi kakhulu, akona lo mculo I'm going to go to the hospital.